7, 8. Left, right, left, right, left, right, right, left, right, left, right, left, left, right, left, right, left, up, right.